Iskhwele nje. Iskhwele nje.
Yehlisa iskhwele.
Sungaxela abantu xele na.
Ai.
Njalo mangena kaduze kwakho you always think I'm up to something.
How's something?
Futhi mangena wawuneliseke efonini yami you busy searching.
And you all have been
do. Buze mbuzo ubukuphi nobanenzani sophenduka usatshe. Uyiso thando lwami ngiqhubeke mhlambe phambili ngizothola something. Isikole sakho sokubulala. Kunjuzwa ngento yango 94 Miss call, na call, landelwa video call Nangayibambi world of four Sengdalo Sjava before Zinte seko like before Can we please go back baby, no I cannot go back baby You're too insecure Too much Iskhwele you can't find a cure Lungisa inhliziyo yakho Nendlela zakho Njalo mangena kaduze kwakho you always think I'm up to something
How's something?
Futhi mangena wawuneliseke efonini yami you busy searching
And you all have been do
Mbuze mbuzo ubukuphi nobanenzani sophenduka usatshe Uyiso thando lwami ngiqhubeke mhlambe phambili ngizothola something Iskhwele sakho sokubulala
She wants a challenge, yes, and half a shah. No, we am the benzin, no, we sum yamala. Catele, who ends the soga la mania. Ay, tano mundu yang tuk. No man tulu yang tuk. Tana, who got zolu. No lutan do yang tuk. Suga man tama do yindot. Bangsalu yang kasel and hippot. Quetatine kundu anu yimbot. Nshatene pubesu yimbot.
Njalo mangena kaduze kwakho you always think I'm up to something.
How's something?
Futhi mangena wawuneliseke efonini yami you busy searching.
And you all have been do.
Mbuze mbuzo ubukuphi nobanenzani sophenduka usatshe. Uyiso thando lwami ngiqhubeke mhlambe phambili ngizothola something. Iskhwele sakho sokubulala. Too fefi. Too much together. Kushule madlozi. Iskhwele sakho sokubulala. Too fefi. Too much together. Kushule madlozi.